esinamukelekeke yona i-YouTube channel yethu nohlonza kakhulu siyabdi TV. Uma ngabe usula kholo ukuqala kuyona le channel, siyakucela ukuba ucindezele le button elibomvu subscribe, uphinde upress yona i-bell uzositholela ama notifications noma ngabe nini uma ngi-upload i-video noma kanjani konibingelelayo. Usiyandi igama ngowakanyembe isibongo abanye bambiza uma-solution. Ngaphandle kokuchitha isikhathi ngizongena shiwo udabeni, vele ke umoya awukho right bafethu. Siyazi ukuthi izolo shiwe iqhawe lamaqhayi laphana umsunguli weqembu lesicathamiya i-Ladies Link Black Mbambazi ubaba uJoseph Mshengu. Nami ngizothi qaphuqaphu umlando wakhe, bese ke ngikuvala ukusuku laphana. Amagama akhe ke aphelele ke uJoseph Bhekzizwe Siphathimandla Mxubeni Mshengu, Big Boy Shabalala, owazalelwa eplazini lasothukela eMnambithi ngomhla ka-28 August ngonyaka ka-1941. Ezalwa laphana-ke nguJonathan Mlwane Shabalala okubaba wakhe, kanye noNomandla Elina Shabalala okumama wakhe. Babezelwe beyisithupha-ke kubo. Ubaba wabo wabashiya ngo-1940-ke. Ubaba Mshengu, ubaba uJoseph Mshengu osishiye izolo, yena obeyinkosana ngakwabo. Kwabe sekumphoqa ukuthi-ke uma ngabe-ke kushona ubaba wabo aphume esikoleni laphana asafunda u-standard 2, phecelezi nje u-grade 4, ahambe ayobheka amatoho eThekwini ukuze azokwazi ukondla umndeni wakubo ngo-1958. Ilapho-ke afike athola khona ikhono lakhe-ke laphana lokucula, ngoba wafike kwathola elinye iqembu elalibizwa nge-Durban Choir bafethu. Ubese shiya-ke laphana izolo esibhedleni sasePitoli, i-Queen Maria's Hospital, emva kokugula nje isikhathi eside. Siyazi ukuthi waqala ukuqina ukugula kokungaqondakali emva kokuthi-ke athathe umhlalaphansi eqenjini ngonyaka kwa-2014 bafethu. Maningi kakhulu-ke amagalelo akhe-ke laphana ubaba uJoseph Shabalala. Nathi siya update TV sithi nje umoya wakho mawulale ngokuthula, dudu kwabomndeni, dudu kwezihlobo zakhe, dudu kubona bonke-ke abamaziyo laphana ubaba uJoseph Shabalala. Sithi nje umoya wakhe mawulale ngokuthula. May his soul rest in peace.